Bekusekuseni ngo-11, baphele bonke bengu-7, bagcwala bonke emakhazeni, sebeyolala bonke emathuneni. Sekuphelela mithembe empilweni. Sizelwe sibathathwe ekhaya, ikhaya labafana kuphela. Bekumnandi ekhaya kunokujabula, kodwa kube ngokwesikhashana. Kwenzeke sikhule isiga, abazali besiza bezosibona. Kwenzeka ingozi kaDisemba, kwakhala umakhalekhukhwini bekuntambama. Njengoba kuyimo mdala, ngiye kuyombamba. Lo besefonini kumhlula ukukhuluma, usho kuphela amabili amagama. Lokho engikuzwileyo kungiqeda amandla. Uthe sekudlile ukufa. Bekusekuseni ngo-11, baphele bonke bengu-7, bagcwala bonke emakhazeni, sebeyolala bonke emathuneni, sekuphelela mithembe empilweni. Kunzima emhlabeni, sekumele ngihlale engqondweni, ngibone ngokudla etafuleni. Ngizokwenza konke okusemandleni. Khuluma ngokuthengisa esitratweni. Khuluma ngokusebenza emlungwini. Ngisho nokuhlakula ensimini. Sekuyokhala ikhuba emhlabathini. Kujuluka izithukuthuku esifubeni. Hlangane nenyembezi. Ngiphumule ngokubheka emkhathini. Ngihambise izikhali enkosini. Kazi ukuphi msindisi. Bekusekuseni ngo-11. Baphele bonke bengu-7. Bagcwala bonke emakhazeni. Sebeyolala bonke emathuneni. Sekuphelela mithembe empilweni. Ngiyohlukana nesikolo. Ngiguqe ngamadolo. Ngisebenze ngesikorobho. Ayokhazimula amaflo awezikolo nawezitolo. Kuyoba buhlungu iqolo, umzimba uyoba isikorokoro. Ngiphenduke imbongolo. Uvusi noThemba belwa nesikolo. Ngifisa babe nengqondo. Kulokhu sengithembe wena Thixo. Bekusekuseni ngo-11, baphele bonke bengu-7, bagcwala bonke emakhazeni, sebeyolala bonke emathuneni, sekuphelela mithembe empilweni.